Intamba mu rugamba basigaje iminsi igera kuri 5 gusa kugira basubire bagerageza amahirwe yo kujya mu gikombe cya Afrika kane cy'umwaka wa 2023 mu gihe abanyakameruni bariko barishimira cyane izina rya Andre Onana umunyeguru wa Manchester United yagarutse mu guserukira gihugu kuko bamubona nk'ugiye kubafasha cyane ku ruhande rwo mu igori. Intamba mu rugamba nabo ni kibazo cyo kwitwararika cyane kuko mu nkino zitatu Uburundi buherutse gukina batsizwe ibisindo indwi byose. Mu banyegori batumwe ko na Etienne Ndayiragije gukina na Cameroun harimo izina rya Rukundo Onésime yatanguye gukina intamba mu rugamba mwaka wa 2019 kuri uno munsi akaba ari umugwa wa Police FC mu gihugu cy'u Rwanda inyuma yo kugurishwa na Messager Ngozi kwa 17 mu kakaro uyu mwaka. Mu mwaka w'inkino heze Onésime Rukundo yarafaije cyane umugwa wa Messager Ngozi kwitwara neza mu ihiganwa rya Primus League aho uwo mugwa wo mu ntara ya Ngozi ariwo babaye aba mbere binjijwe ibisindo bike bigera kuri 19 mu ihiganwa mu nyuma yerekeza mu mugwa wa Police FC aho yashitse atanguzwa mu kibuga mu rukino rwa kivandimwe basize Kenya Police ibisindo bibiri kuri kimwe. Mu nkino tatu bamaze gukina mu yiganwa ryo mu gihugu cy'u Rwanda Rukundo Onésime yaratanguye mu kibuga muri zose banganya na Mukura igisindo kime ku kindi batsindwa na APR igisindo kime ku busa bakaberuka gusinda Sunrise ibisindo bibiri ku busa bisigura ko mu nkino zitatu amaze kwinjizwa ibisindo bibiri. Tuce kundi munyegori yahamagawe ni Nahimana Jonathan ari nawe yasamye mu rukino rwa mbere Burundi butsindwa na Cameroun mu gihugu cya Tanzania kuri uno munsi wa munyegori akaba asamira umugwa na Mungo FC muri icyo gihugu nyene yigeze guca mu migwi nka za Vitaro Rusizi FC ndetse na Olympique Star. Nahimana Jonathan yatanguye gukinira mu guserukira gihugu mu mwaka wa 2017 ico gera gikina mu mugwa wa Vitaro kuri uno munsi mugwi wa Namungo arimo umwaka w'inkino mu nkino zibiri amaze gukinishwa rimwe gusa batsindwa na GKT Tanzania kundwi ya mbere igisindo kimwe ku busa. Urukino rukurikira banganya na KMC igisindo kimwe ku kindi. Jonathan Nahimana ntiyari mu rutonde rw'abakinyi umumenyereza wabo yatwaye kuri Majaliwa Stadium. Undi munyegori ari mu gihugu cya Cameroun ni Justin Ndikumana yatanguye gukinira Intamba mu mwaka wa 2019 yigeze guca kandi mu migwi nka za Vitaro Prince Louis Bandari FC mu gihugu cya Kenya ariyo kuri uno munsi asamira umugwa wa Coastal Union mu gihugu cya Tanzania. Uwo mugwi muri kano kanya uri mu kibanza cy'icumi mu higanwa ryo muri icyo gihugu aho mu nkino zibiri bamaze gukina atana nimwe baratsinda batsinzwe rimwe banganya irindi. Muri izo nkino zose nk'uko bisanzwe bizwi ko Justin Ndikumana ari ntayigayezwa muri uwo mugwi hose yaratanguye mu kibuga banganya na Mutibu wa Sugar igisindo kimwe ku kindi basindwa mu rukino rukurikira ibiri ku bindi na Dodoma Jiji. Kuri mwebwe nk'abakunzi b'intamba mu rugamba mwifuza kubona umugwi wanyu usubira mu gikombe cya kane mubona ari nde munyegori yotanguzwa mu kibuga imbere ya Cameroun ku munsi wa kabiri w'intwiza. Turarindire inyishu zanyu mu butumwa muri commentaire munsi y'aya masanamu. Tubabwira yuko muri kano kanya dutanguriye ku banyegori ariko ubukurikira tuza gusubira ku ruhande rw'abakinnyi bakina inyuma mu nyuma dukurikira abakinnyi bakinishwa hagati mu kibuga duhereze ku basatirizi tubona botanguzwa mu kibuga mu rukino rwa igihugu cya Cameroun. Tuyibusa kandi kubandanya mukurikirana runo rubuga rwa gaming kugira ngo mubashe kumenya amakuru ariko aravugwa hirya no hino cyane cyane hano mu gihugu cyacu Burundi.